evinema yacu yitiriwe healing and miracle worship mukirundi bisigura ngo nugukira nibitangaza byo gukira bice mu guhimbaza ego tubitegura itariki 4 z'ukwicumi uyu mwaka nyene 2020 mu kibanza cishengero Shalom International Family.
Yes, bakunzi ba Ndaho TV ndabaye maramuse cyangwa muri we bivanye mu mwosaherere huko bisanzwe naho tudashika naho muto turi ngira tubashikire kubazanira makuru agiye ajyosha. Aha, turi ni kuri Philadelphia, kurushengero rwa Philadelphia. Niho turi harabate gevenma niba twabakanye ko turasaba wowe utaragira subscribe uyigire wowe maze kuyigira much respect bro yigire niwibagire share like na comment kuko turabikeneye cyane muri kumwe na Andy the M's kuri micro welcome again and again kaze cyane dusangire ubutumwa bwiza bw'Imana urakoze cyane. Turi kumwe n'umwe mu bateguye evenema tuzakumenya byinshi kuri ibyo niwa bidushikiriza uko twebwe turondera amakuru y'iba bihari ariko ntituba tushaka kuvuga byinshi nk'urusaku tuba dukeneye kumenya kuba babiteguye ndakuramukije
amahoro
meze neza
ego cyane
bakwita Noela Noela ko bari umwe mu bateguye evenema mbega iyi evenema iteguye gute dushaka kubwire aba isi nzima imenye ukuntu uri kurategura evenema
ego murakoze ndumwe cyanke ni jewe mutwe nashoboye kugira iyerekwa ryo gutegura iyi evenema hama ukuri kurategekanywa cyangwa ndiko ndayitegura ndiko ndayitegura mu buryo budasanzwe no kuvuga ngo turi ma repetition hama twarasohoye no gutumira ama ico bita ama invitation mu rurimi bamenyereye abantu benshi hama tuzobirungika kuba kubanyeshengero hari ama afishe vuba cyane mugiye kuyabona agiye gusohoka hama isi yose muri ko muradukurikirana na canke muza kuronka kano ka video kaze mwese mwiyunge hamwe natwe
abenshi barashaka kumenya mbega ubitegura itariki zingahe biteguwe gute mbega kwinjira zo barakanote cyangwa biteguwe bizobera ku kibanzi cyane
oya ntabwo ari amafaranga jambo y'Imana ravuga ngo mwabiherewe ubuntu mubitange ku buntu hama tubitegura itariki zine z'ukwicumi uyu mwaka nyene 2020 mu kibanza cishengero Shalom International Family uri kuraza ni kwibarabara rimana ko kanga bitiri ama Ben M Forest impande ya Sembazire kazi
niho bizobera
ego niho bizobera mu cyo kibanza nyene
ko umva bizobera muri mu kibanza cha ishengero kuri rya Shalom tukaba tubazimo ko mugirira ama repetition muri Philadelphia ni kubera iki bimeze uko
oh ni vyiza gose no kuvuga ngo twashatse tubikorere muri kibanza mu ntango kugira n'ubucuti n'incuti zacu hama twabishimye ko tukobikorera ngamuri kibanza hanyuma uyo munsi muzoza muri cyo kibanza kindi cy'ubwiza
nakaye kamotera abantu bose bariko barakumviza kugira bazoshure guza ari benshi cyane
akamunotera abantu bose bariko baratwumviriza badukurikirana uri kure mu mahanga ndagusabe bikonekte urashobora kwandika Shalom International Family Change International hama uzotubona page ya Shalom uzotubikurikirana kubera bizoba biri live
Sali sali bro Sali twashaka kugeza ka micro ku ruhande ugiye ni haze ko jomo umeze neza
meze neza cyane
bakwita gute mutaho
nitwa itanga kuntu Aimable
ishengero rya kwise gute cyangwa mu muga mu kiwi imana wakwise gute
bo ishengero je navuga ko nta gerikirira nyitamo gusibye ko gumuhamagaro nisanga nitwe uko nyene
ego urumwe mu bayidere mu bariko mu bayidere bya ibiyive evenma nibihe bikugwa wobona uri kugendera ko cyangwa uri kurakurikirana cyane kugira evenma izogende neza cyane
bo kugira evenma izigende neza cyane ikintu cy'ambere kigizwe muri rimbye n'amasengesho no guca bugufi no kugenda ku Imana igomba ego cyane
akamotera kumbura bari kubadukurikira kuri Ndaho TV kugira bazoza ari benshi canke nta benshi mushaka
turakeneye benshi cyane nanajyo usibye ko ugiye kureba hanze abagwaye imitima ni benshi abagwaye ubujye bw'umubiri ni benshi kandi abo bose bakizwa no guhimbaza no gutaza canke amasengesho no tumirira abantu benshi kuza guhimbaza ko hari ubuntu budasanzwe hari umukozi imana adasanzwe kandi arakiza mu buryo budasanzwe no tumirira abantu benshi bafite abagwaye canke abantu babona ko atavyizigwa bafite mu buzima barashobora guhebwa ubuntu kubwo guhimbaza no gutazira mico gikotora yo umukozi imana yitwa Apostle Simon Major akorera muri Eglise yitwa Shalom International Family
yes yeah. Tugushimire cyane bro
murakoze cyane
na twongera tubankuraje kuraje cyane bonne chance muzobikore neza kandi event mizogende neza cyane
merci sana
thank you umwe mu bantu bari muri Philadelphia hano nyene tubasanze ariko event ikaba ikiteguzwa na naba muri Shalom uno munsi urimo kubera iki ni giki cyatumye ubashima ku buryo nawe ubajamo
je cyatumye ndabashima ababo muri Shalom kandi naje ndi muri Philadelphia icya mbere igiye baje kumbarira ko ari igikorwa kana kabagomba gukora nace numva imenga ndabikunze kubera nasanze duhuje impwe mu imwe kuko nasanze bariko barakora igikorwa cyo guhimbaza na jewe nkunda kandi arico na jewe nkuramo iyo mpamvu nashimye kuba bamu kandi ndi muri Philadelphia
akagora nakamwe kubyotera ku ruhande gurushengero sanzu urongoyemo gwa Philadelphia
okay ico kintu sinari kugikora jeje nyene mu gatwe kanje ariko kuvyukuri ndafise abarongozi bandongoye muri Philadelphia niyo mpamvu nashimye kuba kubegera kwanza ngavugane nabo hama banyemereye cenza kugorana nabo kuko sinari gushoka ndabikora ntabajije kwanza kubaza uburongozi ariko uburongozi bwaranyemereye kuko basanze duhuje imwe mu mwe niyo mpamvu naciye nza kubafasha
nakaye kamukumbure hotera abantu bari kwadukurikirana nakandi kamuhotera kumbura abakuwa abasenga hano muri Philadelphia bazoshowe nabo gusidikana niyo nkabahashike kuko muri ko mukora igikorwa cyiza cyane cyo gutanga ubutumwa bwiza bw'umwana.
Okay, merci kumbaza ico kibazo. Burya ico gikorwa mega naramaze gutangura kugikora kuko nasanze arahantu najewe hongeza kubujyonoza muri uno mugwi. Kuko naravyifuza gose ko naje noteri nambuko nkagera handi hantu ariko Imana irabimfashamo cyanumva ko notangura kuja muri evenement kugira mbone kure burya kanyoni katagurutse nikamenye yo bweze. Donc rero nashaka kuvyinjira mu kugira numve ko naje wari yo handi hantu noshika niyo mpamvu nace mbarira abamizisiye bacu cyane cyane nibo nace mvugana nabo ndababwira burya ari ho igikorwa tuzokora ariko je nacho menyereye ariko nshaka kugurukira mu handi hantu kugira naje mbone aho abandi bageze kuko naje kugira naje ndahashike. Rero ndabasavye ko mwoza kugira mudushigikire tubashigikire kugira turabe ko natwega ari intambwe ku yindi twojamo. Ego
urumuririmbyi kandi indirimbo nyinshi umaze kuririmba ni nyinshi cyane ko turashaka uno munsi ufate kamwe mu ndirimbo wo gukunda cyane cyangwa mu ndirimbo umaze guperformingamo cyane ugire gapera kugira abantu rijya jibumva baryumva uno munsi live kuri Ndaho TV.
Okay.
Yesu yumwema siku zote siku zote baba wangu mchungaji wangu Bwana yumwema.
Yes, tugushimire cyane ukajikeza cyane byagenze gutumenye kuririmba mbega.
Okay, ubwa mbere ndashima Imana yarama yongabire no vuga ko nayivukanye. Eh, narayivukanye hama cyambandanya kuyikorera ko no mu masengesho kuko buje igikorwa cy'Imana ata masengesho naho woshika no kurimbura mu ijambo ry'Imana na naho woshika. Niyo mpamvu ndarimbura gose mu jambo ry'Imana kandi nkasenga kandi Imana ikabinshoboza kuko kenshi nshobozwa na muhe muyera
twese ni wadushoboza.
Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupoke utukufu.
Brother, faida moja ambayo unaipata kwenye uimbaji wako ni faida gani?
Faida ninayoipata kwa uimbaji wangu ni kwa sababu namtukuza Mungu na Mungu anaendelea kunitendea vema kwa yale ninafanya.
Hiyo ubutumwa ahanini utanga ubucisha mu ndirimbo ubundi butumwa wocisha kuri ijya kamera yacu ugiye Ndaho TV kugira umuntu ahe karakumviza atarakizwa nka jewe acha kizwa aronke ingufu yo gutuma yo kuba nka wewe niya
vyukuri nk'umuntu atarakizwa icyo nk'impanuro no muha nuko yo kwegera Yesu amakavuka ubwa kabiri akemera Yesu akaba umwami n'umukiza kubwo ubuzima bwayo hama Imana ikabasha kumugira neza mu vyakora kuko Imana niyo twizigira.
Yego tugushimire cyane bro kandi kuraje zogume mu mana tuzohurire mu ijuru jewe nawe
Jose ni Yesu
asante sana mama Noela. Muri makeven mayiswe gute yatazira izina rya gute?
Murakoze muri make twagomba kubamenyesha izina rya evenement yacu. Evenement yacu yitiriwe Healing and Miracle Worship. Mu kirundi bisigura ngo no gukira nibitangaza byo gukira bice mu guhimbaza. Ego
mama Noela cyongereza ko ari cinshi ndakubaza akantu mu cyongereza
ndagashoboye.
Ntacho ntacho umugambi mufise muri no event ino evenma nuwo gukora rimwe bigaca bipfa cyangwa bizobandanya?
Oya, Yesu umugambi kuvuga ngo dukoze rimwe gusa biraheze bizokwama bibandanya nibintu nijya mbere ndabitanguye ariko nibintu ntanguye nzobandanya bibandanya na makonsere azemwo.
Okay.
Yesu
Yes, bakunzi ba Ndaho TV mwari kumwe na Andy the MC the Ninja number 1 mu Burundi bwose ni jewe gusa ndi sumurovya sigera swatinga. Twama twagendeye twari mu ngoro y'Imana ka twa dushima Imana yo idushoboza byose ni duhi nkomeze zo gukora buri kimwe tuyishimira cyane kuko ni duha buri kimwe. Turasaba abataragira subscribe yigira unyarutse kuri kura cikwa nibituma bw'Imana bwinshi cyane bwiye butandukanye. Mwumvise byinshi kuri evenement iri kirategurwa lokatre z'ukwicumi nizoba. Turasaba abataragira subscribe gira nyarutse kugira abandi gushaka uwo maze kugira much respect. And the MC the Ninja 1 inyuma ya kamera kubona the Ninja number 2 dosi. Bye bye, thank you, asante Mungu kwa tuwezesha yote. Thanks, bye bye.